와베틀왕은가 야미
와베틀왕은가야미 ahlangene nabazalwane egameni enkosini Jesu Christu. Amen. Sizoma njengeenyawo bazalwane singasahlali phansi. Incane kakhulu inkonzo sizoyenza yokunikeza uNkulunkulu udumo. Amen. uNkulunkulu uhlala ezindumisweni zabantwana bakhe. Hallelujah. uNkulunkulu uyadunyiswa bazalwane. Nathi uDavid embonga uJehova umphefumulo wami. Hallelujah. Athi nakho konke okuphakathi kwami makubonge igama lakhe. Esathi ungakhohlwa imisebenzi yakhe. Inkinga yethu siyakhohlwa kaNkosi. Ayikho into ekhohlwa umuntu uyakhohlwa. Haleluya. Uyamthanda uDavid emayeveza athi mbonga uJehova mphefulo wami nakho konke okuphakathi kwami ibese ungakhohlwa. Ngoba sinesifo sabazalwane sokhohlwa. Umuntu uthi uNkulunkulu mayesembusisile kumele ambonge bese ayakhohlwa ukuthi usukaphi. Haleluya. Ngathi ngiyambona ohlabelela lengoma athi namhla Nkosi ngiyamangala uma ngibheke emuva ngathi akakhohlwanga lapho asuka khona. Inkinga yethu siyakhohlwa bazalwane. Yazi umuntu uyakhohlwa. Mangabe kuthiwa solo bekwenzakalani, mangakubuza namhlanje uzothi sengikhohliwe ngoba sinenkinga yokukhohlwa. David uthi ungakhohlwa imisebenzi yakhe yomuhla. Ngokuyithoba ngibingelela uholi bonke, senior bishop, lady senior, amabishop wonke, abangameli, abafundisi, ngiyabingelela nebandla lonke nabantu abasha ngegama likaJesu. Amen. Haleluya. Ukuthula esikhofeni, thula kumnqini. Shine sipova shine. Khisa esimnqini ndisa. Haleluya. 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 Ngalizwa bazalwane, asikwazi ukungena emazwini ayisikhombisa. Ngizwa amandla engazathi awekho kahle. Ngifuna ukuthi masithi haleluya, kuthume izakhe yonke. Kuthume umnambithi wonke. Mangabe sisathule kanje usukuthi asikeze ukungena enkonzweni yendumiso. Namazwi ayisikhombisa abajiyane ukusho ukuthi kusasini. Haleluya! Uthule esiphofeni. Thula kumqini. Chance kaBasha. Haleluya! Siyabonga bazalwane uNkulunkulu muhle. Sizodumisa uNkulunkulu bazalwane. Ufuna sivuke izinhliziyo zethu. Singene endumisweni. uNkulunkulu udinga abantu abazomdumisa. Haleluya! Ngizocela nje mfethu ungifundele ngeze ukubambelela ngenxa yesikhathi.
Haleluya bazalwane. Siyafunda izwi leNkosi bazalwane elitholakala kwincwadi ngokaJohane uchapter number 4 uverse 24. NgokaJohane chapter number 4 verse number 24. Kufundeka kanje. uNkulunkulu ungumoya. Abakhuleka kuye bafanele ukukhuleka ngomoya nangeqiniso. Ngiyaphinda. uNkulunkulu ungumoya. Abakhuleka kuye bafanele ukukhuleka ngomoya nangeqiniso. Amen.
Uyakhazi. Uyakhazi. Uyakhazi.
Uthi uNkulunkulu ngumoya. Nabakhuleka kuye bakhuleka ngomoya nangeqiniso. Haleluya. Le nto esikuyo bazalwane into kamoya. Akuyona into yenyama. Haleluya. uNkulunkulu ngumoya obiza ukuthi nabakhuleka kuye abezi nenyama beza ngomoya. Haleluya. Bangagcini nje ngokuza ngomoya bese beza ngeqiniso. Haleluya. Le nto kaNkulunkulu bazalwane iwumoya. Obizwa ukuthi ibandla likaNkulunkulu alibe kumoya sithi ibandla elizothi imali imthumisa uNkulunkulu limthumise kumoya sithi ngabazalwane abazothi noma besiphisi bakumtshali babe kumoya sithi ngabantu abazothi babekhuleka bakhuleke bekumoya abazothi babengene enkonzweni yendumiso bangene bekumoya ngoba lento kaNkulunkulu ngumoya. Haleluya! Iumoya bazalwane lento kaNkulunkulu bangabuzoza ngenyama endumisweni usenkingeni ngoba lento kaNkulunkulu idinga abantu abazoza ngomoya nangeqiniso. UNkulunkulu umoya, ingakho othi ubhala kahle mangabe efika lithi iBhayibheli wafika uyise uNkulunkulu uyise abe yindodana abe umoya engcwele wavela ensimini esidini njengoyise lithi iBhayibheli wayemvakashela uAdamu njalo ukushona kwelanga ababuza athi Adamu ukuphi na avele njengoyise athi uAdamu lapha Nkosi lithi iBhayibheli waseuyavela eyindodana lithi iBhayibheli wakhulela uMariya kwavela indodana egama layo linguJesu Kristu waseNazaretha lithi iBhayibheli wafika ingelosi yathi wena uzokhulela uthole indodana uyiqamba igama ngokuthi uJesu. Uma ngabe sefikile lithi iBhayibheli uyawo umsindisi omangalisayo. Ingakho namhlanje sizile lithi iBhayibheli wathela esikhombisa wathi babe ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Ngamanye amagama eyami indima sengiqedile. Haleluya! Waqedwa yakhe uJesu wathi uma ngabe suka kuJohn 14 lithi iBhayibheli bayakhathazeka abafundi uthi inhliziyo yami ingakhathazeki mayisenyuka uthi anginishiyi nodwa kodwa nginishiya nomduduzi owumoya engcwele. Lo moya engcwele uzokwenza into eyodwa, uzonifundisa, nizothi uma nikhuleka nikhuleke kuye noma nidumisa lo moya engcwele ukhona namanje ukhona lo moya engcwele njengoba silala ukhona njengoba sidumisa ukhona njengoba sila kule ndawo ukhona umoya engcwele uyazulazula uNkulunkulu umoya nabakhuleka kuye kubiza ukuthi babe kumoya bazalwane. Le ndaba ekamoya bazalwane sidinga abaholi abazosikhola ngomoya, sidinga abazalwane abazodumisa ngomoya, sidinga abantu abasha abazohlale bekumoya. Singadumisi ngenyama kodwa singene kumoya. Sidinga abantu abazothi noma besishumayeza, hawu Nkosi uJesu, basishumayeze bekumoya. Haleluya! Yazi lento kamoya idila nomoya. Yabona uma umoya udila nomoya kahle kahle, njengoba sithi sisephasikeni asizile nje ukuzoyikhipha ezenyama, siyayikhipha siyoyicebelela. Suka isikhiphe inyama lapho siyoyijabulisa size sithi sijabulile. Njengamanje sizosebenzisa umoya okubiza ukuthi lo moya sifuna ukuhamba ugcwele, sifuna ukuhamba esigcwele amandla kamoya engcwele ngoba lo Nkulunkulu wethu umoya. Umoya bazalwane sizodumisa ngomoya, kubiza ukuthi noma sidumisa singene kumoya bazalwane. Haleluya! You are Alpha and Omega, we